baby katanga ni rivalel muranziwa ni kujoirime
katamina loko ni hleketa ni swinga humelela switusana mbili ku vava exina vurongwa ni ri kumi hikwala ku hleketa wena vatsongwani va tshama va kha va vutisa vakwakweni mamani vuyana kaya ta kurisa vana va wena
ni rivaleli nkata rivaleli ngo leswi ni nga swi endlani oh oh murandziwa ni nge he phindi mama rivalela nkata ni khomeni murandziwa ni xengiwile haye swilo swa misava anotwa a byala katameni anotwa ku potswa aye ni rivalele a ni nge phindi kata ni kumbula a siku la ku sungula loko hi sayina pambeni ka vafundhisi katanga uku I do I love you uku I do love you I do love you, Muraziwa, oh, I marry you.
Jaros News, que o portal de novidades.
E kuna shetiva, Muraziwa, shaku uvabzi kele bebeni awe. Ikuna shitiva muranziwa Shaku vamsikili mbileni ya wenu Mara rivalela katu Avana inga twala Batama ekutisa Batama ekurila Bako okwini mamani Ni hava Sutlamula Ni hava marito Akavana vahina Nile yu kato Yu muraziwa Nile uya kata Mene shanseka na wana
Loko nileketa asati wa mina Nikomi wa ima vati Ashiru sani na shavava Kongwa ishi teresa mina Vuya katanga Utasaisa avana vawena Niri vuya katanga Utasaisa vatangwa nana
Muzika